So that's a real cool song to jam to. For all those da 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 da. Yeah, that double kick stuff was real cool.